kabi hamba kanjani lapho ndoda ah mele ngikhuphuke lapho utshele ezinyinkabi nidlule lapho eTexirenk ya kunenkabi mele siyigagalise lapho ngathi ehluphe kakhulu lapho ecinga ya shokisi